da 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 da. Matulog ka na, bata, batuta. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Kay wala ti mama, matulog ka na. Umalit ti mama, bumili ng pagkain mo. Matulog ka na bata, matulog na ti bibi. Ang bata tulog na. Hindi na tatlong araw na
ikot-kot.
Oo, nagtagay kasi kami kahapon. Eh. Gabi na ako nakauwi. Ha? Pag-gising ko, alas 8 na. Alang ani na.
Ayaw, may apat ang hapon.
Budget? Hindi mo na? Oo, meron ako rito pa malinggi na. Next time.
Post ako kaya.